Club Junta, building better Africa.
Swera bwanji amalawi nonse konse kumene muli choyamba Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa ndi mafuna ndipereke mafuno abwino kwa azimai atu onse mudziko la Malawi anga kale mukugona ndi njala koma ndikufunireni zabwino zonse ambuye apitirize kukudalisani akupaseni moyo wa utali azimai nonse sindikusankha kuti awa opposition awa olamula koma azimai onse amene muli Malawi ndikunena kuti happy mother's day, happy mother's day. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Utenga wanga wapa dela dela chikao cha kumasana kuno ndi mafuna upite kwa ajaji anzi kamanda ndinu muntole mekezeka tima kukondani maizi wanchito koma tsoka mukugwira ndi anthu amene simungathe kukwanisa kugwira nanu ntchito chimene ndinga kupempheni mukuyeneka kusamala musaononge dzina lanu. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Pomaliza ndimafuna ndikuziwiseni pali gulu limene linanyamuka akuti akupita kwa kondwani na nkhumwa kuti akalandire za Mother's Day. Abale anga zovesa isoni gali moto ya seguka zambali ya chitangozi anthu amene amafuna kukalandira zolandira achitangozi kuleperaso kuyenda kukafika ulendo ngozi ya chitika pamsisi ino amene makala kwa chinakanaka mukangochoka kwa chinakanaka ngati mukupita kutiolo patsogolopo mpamene pachitika ngozi ino amene makala kuluchenza mukangodusa pamulakho alomwe patsogolo pakepo ndi pamene pamachedwa pamsisi ena amaziwa ndi dzina lokuti kumombo ndi pamene pachitika ngozi. Choncho pepani nonse amene mnali ngali moto imeneyi chonde aponikali ndo ananena mamawa kunena kuti tieni tiende bwino ndiri okondwa chifukwa chonena kuti mziko la Malawi muli mafuta ngambwi magali moto alipalaini chifukwa chonoti kuli mafuta ochuluka ku Malawi chifukwa chonena kuti a president anakatenga mafuta ku Mozambique ndifuna nditokoze boma la MCP kunena kuti kuli mafuta ngambwi kutero kumukapita kuli wonde anthu azazana pa filling station kuembekezera mafuta mukapita kuli wonde kubaraka kudeza ali ai comrade anthu acha kudikira mafuta kulibe mafuta. Timanena kunena kuti ndi mamola sezi amene akutonesa aja komanso sitima ija iri ku Mozambique sikuno ku Malawi ndizomvesa kisoni kunena kuti ndikunena pano madera ambiri kulibe mafuta koma timanamizidwa kuti kuli mafuta. Limpopo FM, kodi timvere kunkuyu kapena timvere Limpopo FM a Malawi Musa Kenoka choti muzimvera ndikatenso pa Limpopo FM ine kobre litajwa ndinene kuti mafuno abwino azimai yathu onse sangalalani nyadani ngakhale muzija chiteze nthawi kubwera imene a Malawi posajelwa pompa muchoke musinga zimenezi ndikufunireni masana abwino Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa
akuti Bakiri Mulusi TV nde amafuna kodzina la Bakiri Mulusi lo koma mwinu wacha Bakiri Mulusi adakana sisi kumkuta komanso mene tikumuchivira bakiri muluzi president wa ulemu president amene amalera wantu president amene adapuma koma amatandiza abe kuti amalawa atsidani kodi atsiyanjana dr bakiri muluzi ngakhale anamangidwa ndi chipani cha TPP kwa zaka 17 sana tukwanepo chipani cha TPP ndiye lo bakiri muluzi sanga yambe kutukwana a president amene amumasula kugoli limene TPP anamumanga kwa zaka zingati kodi 17 wireless imene icha bakiri muluzi TV amene muchimvera famu angofuna kumvera mabodza amadacha kwera nduna zao 4 or 5 za siya udindo aonari nduna zija sisi na siye haya chakwela aduala aonari chakwela sana dani mawari ino akala basu upeka nkani zinazabota sisu kutida buhita chipani cha TPP chima kalira mabota pida mutari kandi chipani chake ama kalira jani kodi mabota bota lari kulu limena nena kutikula Malawi adada tatu kula tikuli ino ngati Singapore. Lelo bwana ana kakala kuti Malawi anatukoka ngati Singapore nyumba za polisi sibwezi mumanga ndino ana kamanga ndimira mutali ana kakala kuti anatula Malawi ngati Singapore mameka farm sibwezi mumanga ndino ana kamanga ndimira mutali ma stadium sibwezi mumanga ndino ana kamanga ndimira ndani kodi mutali ndetsulo ine napalamula mundikhulukire nati bolaso bingu bolaso ndani kodi bingu iya uja mchamati nchito za manja anga sini chita umboni tinkao nako kuti bingu wa eseta ijo wachitako ijo wachitako koma pita mutalika olo muda fuse mwana wangono kapende mwana wangkulu paribe chimena tani kukodi hana chitako lelo mise utukuyona mumangandini mati mubele chandini chiri chonse mubele chandini ndebwana inu musadanda ule zikwila ni nchito ifetu kutandizani zika kalandare nifuna nirengezebanu ngati sekretari jenu ose wacha hajepa ndi wanangono ndi anangono olo apatikizane timabigiri atane anthu amene acha hajepa ena amene upatikizana nao olo kansala saa kutuwa titi mawina motani hai ne hizo tisaka amba tikulina koma Malawi apite patsogolo inu anthu akuno kuneno mukaleni madzi au kondo kuno mukaleni nyumba za polisi zabwino mukaleni miseu yabwino zonsezo akutipatsa ndi Dr. Lazarus ndani kodi chakwe asabwere wina kukuna mizani kuno kuti adzakuthandizani zidaka nikakale zaka 14 osachitapo kanthu tikamada chakwera apitirize tufuna mioyo yanu isinthe bwana alipo wina MP amene afuna kutokozeni ndikudziwa nthawi yati CTF icha afuna kuzeni zimene CTF ikuchita amene ndi Joyce Chitsulo tabwera kuno Joyce
Club Junta building better Africa.